It is amazing. Yani something nice, something amazing. Kama ni message imekuja tena kwa mpigo zaidi. Guardian Angel unataka nini baba? Unatusumbua.
Asante bro.
Mimi nifuatilie sana Guardian Angel la shemeji.